Kule video ke into esizawuyenza kukuba sibone uba singakwazi na ugrafa i-rational function zethu. I-rational function ke yi-function apho in-expression kwi-numerator nakwi-denominator. Kanje ngoba mhlawumbi sithi sino-x squared kwi-numerator ze ngaphantsi ke sibe no-x to the power 2 minus 16. So ungabona ke uba singakwazi ugrafisha le nto esiyibhake apha. Uba singayenza njani ke loo nto singasebenzisa i-calculator okanye ke uba uyafuna ke ungayenza ke nangezandla kodwa phambi koba senze loo nto ndifuna ukucacisela uba kutheni le nto mhlawumbi le graf imila ngolo hlobo imila ngalo so ndifuna ubona uba kwenzeka ntoni ke xa u-x esiya esonyuka kakhulu so u-x uya eba mncinci kakhulu okanye u-x uya eba mkhulu kakhulu so ithetha ukuthi kwenzeka ntoni kuwayo okanye kwenzeka ntoni kule graph so into esiyijongayo ke yi-absolute value ka-x uzukhumbule ukuba absolute value uthetha uba into engaphakathi yonke izawuba positive noba ibinegative nakuqaleni so xa isiya iba nkulu isiya kwi-infinity okanye isiya iba ncinci kwi-infinity so ithetha ukuthini ke loo nto ithetha ukuthi x xa ebheka ngapha kweli cala le-positive okanye xa u-x ebheka ngapha kweli cala eli-negative ithetha ukuthini kuza kwenza ntoni kwigraf yale function yethu masike sikhuphe i-calculator yethu ke sibone uba ezasithatha isibeka phi masike sifake ke amanani athile apha ku-x so kwenzeka ntoni u-x xa engu-10 uzukhumbula lokuba u-x xa engu-10 no-x xa engu-negative 10 iyafana loo nto kuba kaloku uhleli uza yireyiza ngo-2 so u-negative 10 squared uyafana no-10 squared so noba ufake inani eli-negative noba ufake inani eli-positive kodwa uzofumana into efanayo kuba kaloku utheni uzikwerishile izinto zakho so masifake ke u-10 so sifake u-10 squared aze ohlulwe ngo-10 to the power 2 minus 16 sifumana bani sifumana u-1.19 so kwenzeka ntoni ke ngokuba u-x xa siphinde simonyusa mhlawumbi ebelinani elikhulwana masithi abe ngu-100 squared uze simohlule ngo-100 squared minus 16 so sifumana elinye inani eliya liba kufitshane kubani ku-1 so uzikhumbule ngoku ibingu-10 besifumene u-1.19 ngoku xa u-x engu-100 sifumana u-1.0016 so ithetha ukuthi ngelo ithetha ukuthi u-y wethu uyasondela ngakumbi ku-1 so masisebenzise u-1000 squared squared simohlule ngo-1000 squared minus 16. So uzoqaphela uba ke siyasisondela nangakumbi ku-1 so xa siya u-x eba mkhulu kakhulu kakhulu u-y yena uyasondela phaa kubani ku-1 so ithetha ukutsho ke lona so izawenza ntoni uba ibe li-negative elinani izawuba kufana kaloku uba benditshilo kuwe nathi siyayireyiza ngothi ithetha ukuthi ke ngoku uyasuka bani laa negative so noba ibingu-negative 10 besawufumana laa manani noba ibingu-negative 1000 besawufumana elaa nani elinye so u-x nalapha ke uya eba mncinci nangakumbi so ungayijonga ke noba ungafaka u-million noba ungafaka u-billion ungaqaphela uba iyayisondela ngakumbi kubani ku-1 kodwa ayide imthinte so ithetha ukutsho ke le nto ndiyibhale apha ke uba xa u-x wethu e-approacha i-infinity okanye esiya kwelona nani elikhulu u-y yena osondela kubani ku-1 so enye indlela ke ungacinga ngayo kuba uthi mhlawumbi le graf yale function isondela kule line engu-y is equal to 1 kwamele ke ndikubekele le line kwenzela uba ube nomfanekiso ngqondweni wale ndithethayo so nantsi ke igraf yethu ka-y is equal to bani is equal to 1 uzokhumbula uba ayide ifike igraf yethu kubani kulaa y is equal to 1 kodwa kuthiwa iyayiapproach okanye iya isondela kuyo nangakumbi so ithetha ukuthi ke ngoku ayizude ifike kubani kula line so kodwa isondela isondela idibe ngathi engathi ithinte kodwa ayide ithinte loo nto ke kumele uyikhumbule ngawo onke amaxesha ke amaxesha ke xa ubala isibalo ezikwakufana nale uzukhumbula uba kuthiwa yi-asymptote ke le line ingade ithini ithintwe kodwa i-approach wayo so ithetha ukuthi ke i-asymptote yintoni linani ngumgca ndizama ukutsho ngumgca ongade uthintwe kodwa u-approach wayo so sawuthi ke le i-horizontal asymptote kuba sibona uba le line injani i-horizontal kwigraph yethu ibalele fondini masike sijonge ezinye izinto mhlawumbi ke sinozijonga ngale function esibhale apha so enye into mhlawumbi onoyiqaphela ungabona uba lena yi-difference of two squares so ithetha ukuthi singaphinde siyibhale le nto ngoba ngu-x to the power 2 over x plus 4 umphindaphinde ngo-x minus 4 so ithetha ukuthini ke le nto kuza kwenzeka ntoni apha so u-x xa ke approacha u-positive okanye u-negative 4 kuba kaloku uzukhumbula uba u-x wethu akanokwazi kaloku uba ngu-4 kuba xa inoba ngu-4 kungangu-0 ke apha kule ndawo ndikubonisa yona so xa ingu-0 ithetha ukuthi singadivayida ngo-0 and asinokwazi ukwenza loo nto kuba lo uzukhumbule kaloku uba xa udivayida ngo-0 into iba undefined okanye ayichazeki ngolaa kuthi so nalapha ke xa u-x engubani engu-negative 4 asinokwazi kaphinde ukudivayida ngu-0 ukwahlula ngu-0 so ithetha ukuthi le function yethu is undefined okanye ayikwazi ukuchazeka apho u-x engu-plus okanye minus 4 ayinokwazi kaloku ukulingana naloo manani amabini kuba aba ilingene nawo uzokhumbula uba kwawunyanzeleka uba sohlule ngo-0 kwaye xa sisohlula ngo-0 loo nto ayivumelekanga ithetha ukuthi undefined okanye ayichazeki so kwenzeka ntoni ke u-x xa esiya esondela kubani xa esiya esondela ku-negative 4 so kwenzeka ntoni xa u-x esondela ku-negative 4 so masike sijonge ke kwicala mhlawumbi elisuka masithi ukusuka kweli cala lee-negatives so u-x uapproacha u-4 from the negative direction okanye ukusuka kweli cala elisuka kwi-negatives okanye kumanani angaphantsi kwabani ko-negative 4 so sifuna ujonga ke usukela kwintoni ukusukela kwi-negative direction yethu masithi ke besino negative 4.1 squared divided by kanye sohlule ngo negative 4.1 squared minus 16. So sifumana ntoni ke pha uzoqaphela kuba sifumana u-20.75 ithetha ukuthini ke loo nto ithetha ukuthi siya masike siphinde sifake elinye inani eliyasondela nangakumbi ke kubani ku-negative 4 so masiye ku-negative 4.01 sizojonga uba ku-y wethu kwenzeka ntoni na so mandifake u-negative 4.01 negative 4.01 ngoku uyabona uba sifumana u-200 kanti kuqala xa sifumane u-20 ngoku sifumana u-200 so ithetha ukuthi amanani aye esonyuka masike same ke ngoku kokugqibela nje u-negative 4.001 sizobona uba kwenzeka ntoni sizobona uba le nto endiyibonayo nawe uyayibona na so sifaka ke new 0 apha ecala kwa-4 wethu so izawuba ngu-4.001 nalapha ke ibe ngu-4.001 masike sijonge ngokuba sizofumana ntoni sifumana u-2000 besifumana u-20 kuqala safumana u-200 kokufumana u-2000 thetha ukuthi ke xa sisiya ku-negative 4 from the negative direction siya sifumana ooy bethu okanye igraf yethu iyayisonyuka isiya phezulu. So ungazama ke no-0 no-negative 4.0001 ubenze owakho babe banintsi uzoqaphela uba iyayisonyuka ke ingaya kusongezeleka abanye o-0 apha kulo 2000 wethu. So singatsho ke ngoku ngokusesikweni uba xa u-x e-approach o-negative 4 from the negative direction u-y yena uya kwi-infinity okanye kwamanani amakhulu kodwa akade afike kaloku bani ku-negative 4. Uzokhumbula uba u-x akafiki ku-negative 4 kodwa uya esondela kubani ku-negative 4. So noba ungafaka apha amanani kodwa ifanelanga ide ibe ngu-negative 4 ngqo kodwa fanele asondele ku-negative 4. So masibeke ke inantsika yethu umgca wethu apha ku-negative 4. Sizoba ke lo mgca ubone ube uqhawuka-qhawuka sibonise uba ayidifiki graph yethu apha. So lona sithi ngu-x is equal to negative 4. Asinokwazi ke ude siyithinte intoni u-negative 4 kodwa xa siya sisondela ukusuka kweli cala eli-negative soqaphela uba iye sonyuka uy wethu ukubheka phezulu. Okanti xa sisondela ku-y kule line engu-y is equal to 1 siya sisiya ngasenxele ngokunene. So ndiyathemba ke ngokuba uya ubuyiqonda uba le graph izojonga kanjani. So le graph izoba lolu hlobo, izoba lolu hlobo. So x xa sesiya kula macala negative kwi-x axis iya isiya kwi-infinity yona intoni igraph yethu kodwa xa isonyuka inantsika yethu igraph yethu u-y naye uyasonyuka isiya kwintoni kwi-infinity. Ndiyathemba ke ubayibona. Ngoku njengolo hlobo esenze ngalo ku-x is equal to negative 4 siza kuyokwenza kaloku u-x is equal to 4 kuba besivile uba no-x is equal to positive 4 naye uyintoni lapha ke u-x is equal to positive 4. So nalapha into ikwakufana ke kuba kaloku sisuka from the positive direction. So u-x u-approacha u-4 ukusuka kwi-positive direction okanye kweli cala lasekunene. Uzoqaphela ke ngokuba u-4.01 okanye u-4.001 or u-4.0001 izawuya nayo isondela kubani ku-x is equal to 4. La manani kaloku ngalabe siwasebenzise ngokuya besibala ko-negative kodwa ayithethi into kaloku laa nto yoba inani negative kuba siyalithini leyas siyalisquaritsha. So loo nto ithetha ukuthi uyasuka ke ngokubani unegative wethu zibe zizinto ezifanayo. So kuthiwa ke le graf itheni i-symmetric ngolo hlobo okanye iyafana nqwa ibe ngathi kubekwe isipili esiphakathini. So kuzokwenzeka loo nto ke ungayizama ke ngeyakwikhatyuleytha uba mhlawumbi undiqondi kodwa uzayibona uba iza kunika ngqo amanani afana nala besofumana ngoba besebenzisa u-negative kwaye loo manani lawo aya esisondeza nangakumbi ku-x is equal to 4. So nalapha ke igraf yethu iyayisondela ku-4 ukanti kweli cala u-x uya ebamkhulu yena xa sitheni sisondela ku-y is equal to 1. So ngolaa hlobo besenza ngalo ke i-horizontal asimthothi kuba ibi-horizontal. So ezi zimbini ke ungazibiza okanye ezi vertical lines ungazibiza ngokuba zi-vertical asymptotes. U-x is equal to negative 4 no-x is equal to 4 zi-vertical asymptote. Ukhumbule kaloku uba i-vertical asymptote okanye eli gama elithi asymptote lithetha ukuthi i-graph iya-approach okanye iya isondela nangakumbi kodwa ayide iyithinte. So zithetha ukutsho ke ezaa line zethu okanye la migca yethu esiyibonayo. So bungayicinga ke ngamanye amagama uba kwenzeka ntoni ke ngoku mhlawumbi u-x xa esiya kubani ku-4 from the negative direction. So u-x uya ku-4 esuka kweli cala eli negative. So sawuqaphela kuba kwenzeka ntoni. So ngu 3.9 squared umohlule ngo 3.9. Umohlule ngo 3.9 minus 16. So ithethe ukuthini ke loo nto? Ithethe ukuthi safumana u negative 19.25. Okanti naxa siphinde sifaka ke u 3.99 siyasondela ke sizama uya sisondela nangakumbi ku-4 wethu kusuke kwicala lasengxele. So uzoqaphela nalapho uba kwenzeka into ebakufana siyasifumana u-negative 1.99. So ithetha ukuthi amanani wethu aya eba negative nangakumbi. So masifake ngo 3.999 siya sisondela ke injongo yethu kukuba siye sisondela kaloku pha kula 4 wethu. So uyawufumana elinye inani eliyaliba negative nangakumbi. So ithethe ukuthini ke lona? Ithethe ukuthi ke le nto ngabe sifake u negative apha besafumana iziphumo ezikwakufana kuba kaloku xa usonyusa xa usquarisha i negative sign iye itshintshe ibe positive. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi ke le nto xa sisondela kufo sisuka kwicala langaphi lasenxele siya sifumana amanani aba-negative nangakumbi. Mandikenzama uyibeka ke ngegraf uzoyiqonda. So xa sisondela kubani kufo wethu afanelanga lofa ithinti asimthothi yethu. So xa usondela kufo ngola hlobo phana siyibeke phana. So iyayisondela ke kufo wethu siyasifumana amanani ayeba mancinci kawayi exisethu. Okanti xa sisenza ngapha sawufumana into ekwakufana nqwa 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 nale ngapha kuba bendithe zitheni zi-symmetrical okanye ufana noba ubeke isipili apha kulo line yethu kawayi. So singake siphinde ke ngoku sijonge ezinye ii-points. So masijonge uba kungenzeka ntoni xa u-x enoba ku-0. So u-0 squared over 0 squared minus 16 loo nto izawuba ngu-0 over negative 16 or ngu-0 ke lowo. So ithetha ukuthi singaba no-point 0, 0. Ukanti naxa siphinde sizama ezinye ii-points ezifana noba so izofana ke nento ebufana nale eyopha ku-0. Ungayiponta ke zonke ii-points zakho ufumane uba siza kusondela kakhulu kuleya esendiplotile okanye esendizobile. So sizamile ke ii-values ezininzi nge-calculator kuba bendifuna uyibone kaloku uba kutheni le nto le graf ikukumila kulo lihlobo. So u-x xa siyayisondela nosondela ku-4 xa yawusondela ku-4 le nto isinika inani eliya liba lincinci nangakumbi kuba lo ngumahluko lo between okanye phakathi ko-x no-negative 4. Ithetha ukuthi uyifumana inani eliya liba ncinci bencinci bencinci kunaxa uthatha ubani u-1 ongaphezu ko-x minus 4. So lena ke iba ncinci, lena yona izaba ngu-1 over x minus 4. Ithetha ukuthi izaba lelona nani elake walikhulu mntakatata okwalibona. So ithetha ukutsho ke loo nto masithembe ke uba usayiqonda uzothi kangoku le nto ndizama ukucacisela yona. Ungamane ke utreyisa ividiyo okanye umane ulandela ividiyo uqale emva ke umane undiphoza nam uba ucefana mhlawumbi ndiyangxama umamelisise le nto endiyithethayo ukuze uba uzokwazi ukuyicacisela nawe owakho umntu okanye uzenzele. So sizama ukwenza loo nto ke sifumana i-negative numbers ezehlayo eziya ziba ncinci nangakumbi. So bendifuna ke uqonde loo nto ke kuba kaloku kuzofuneka uba mhlawumbi ngelinye ixlixa ukwazi uzoba ezi grafu zakho. So ithetha ukuthi ke loo nto kuza kwenzeka ntoni xa amanani wethu emakhulu Cool. Ungazama ke calculator yakho ke mhlawumbe umiliyoni okanye ubhiliyoni noba leliphi inani ubone uba lizokwazi na ukunika i-answer ekwakufana nale. Kodwa enye indlela ke onoyicinga ngayo kuba uthi u-x xa esiye bamkhulu, xa u-x esiye bamkhulu nangakumbi apha sikhula kakhulu ukogqitha ubani u-16. Yiloo nto ke u-16 singamhoyi ncam kuba kaloku u-x xa esiye bamkhulu kakhulu, u-x xa esiye bamkhulu kakhulu u-y u-approximately x squared over x squared. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi asinothetha ngato ngala 16 ngoba kaloku le izasinika u-y. So yiloo nto ke siye sayifumana pha kwigraph yethu. So xa ubona ingxaki ebulolu hlobo apho kukhona inani elifanayo phezulu nenani elifanayo ngaphantsi, ithetha ukuthi loo nto ii-coefficient zazo xa ujonge nee-coefficient zifana, ungayithatha ukuthi ngu-1 ohlulahlulane no-1. So ngu-2x squared no-2x squared ibizofana nangola hlobo, njalo njalo. Ngoba kaloku ubona u-1 ithetha ukuthi u-y wakho uzoba ngu-1. Xa ubona ke u-2 ubuzawuba ngubani? Ubuzawuba ngu-y is equal to negative. Kulolo hlobo ke oyifumana ngayo into i-horizontal asymptote ngojonga la manani aphambi kwe-variable yakho engu-x. La manani ke abizwa ngoba zii-coefficients. So ii-coefficients zakho xa ubona uba mhlawumbi zilinani elithile, ithetha ukuthi uzofumana nqwa i-horizontal asymptote yakho ibe lelo nani olibonayo. Okanye naxa ujonga ke i-power yakho u-x squared nomnye u-x, ithetha ukuthi ke ngoku loo nto zizawukhula ngokufanayo iigraf zakho macala onke. So ithetha ukutsho loo nto. So xa ujonga kwi-vertical asymptote yona wenza ntoni? Ufactorize i-denominator yakho uze ujonge uba kuphi apho i-function yakho ingekho defined khona, okanye i-function yakho okanye loo manani are equal to 0. Uze ke wandule ke ngoku ekubeni wenze loo nto ubale izinto zakho. So ndikubonisile ke, ndakubonisa ke nakwividiyo ezilandelayo uba wenza njani ufactorize umphantsi. Uzuqaphela uba akho nto esiyenzileyo ngothini? Ngo-cancellation kwi-numerator. So ithetha ukuthi sibe sawusebenza ke ngoku nee-denominator zethu zodwa, hayi i-numerator yethu. So uba bezi-cancellation ke ngolwa hlobo besawushiyeka still no-x to the power 2. So le equation ibingaphinde ibe undefined ku-x is equal to 4. Kodwa since u-x minus 4 esukile yona, ithetha ukuthi izoba bengazubakho enye i-vertical asymptote yethu. So kodwa ke ngethamsanqa ngakuthi le equation ibingekho njalo. So into eyenzayo ke qala ngofactorize i-denominator yakho, then ujonge i-domain yakho that cannot be equal to 0 okanye engenakulingana no-0, wandule ke ngoku ukuthini ukuzoba ii-asymptote zakho. Emveni koba uzobe ii-asymptote zakho ungamane ufaka amanani ke ngoku asondele kwii-asymptote zakho, uze ke ngoku uzobe igraph yakho njengolo hlobo ube ke uyayigqiba. Ndethemba ke uba noko uzayiva kamnandi. So masike sifake ke kwigraph i-rational function. So sithi u-y is equal to x squared divided by x squared minus 60. Sibone uba sizofumana ntoni. Bendifuna igraph ke irange incinci. So fandichaza irange yam. So irange yam u-x fanele ibe ngu negative 10, i-maximum value ibe ngu-10, iscale ku-1, i-y minimum value ibe ngu-negative 10, Oh, hay maximum value naye ibe ngu 10. O y squared ibe ngu 1 kama ngendiyifaka ku graph. Uyayibo? Ifana nqwa nohlobo esigqiboyi zoba ngayo. So x uyayithini uya eba mncinci kwaye no y wethu uya eba mncinci. So ithetha ukuthi ii-asymptotes zethu zezi line ezi-straight ke apha ayithethi uba ide yafika kubani kwii-asymptotes zethu, kodwa itheni iya isondela ngokusondela. So ithetha ukutsho ke laa nto ngonqwa ngolaa hlobo besithetha ngalo ngokuya besicaciselana nalo hlobo esiye sathini sayizoba ngalo. Ndiyathemba uba ke uyifumene le nkcazelo ibibanzi yale vidiyo, kwaye nangoko ingavakali ngathi iyaphazamisa kodwa uzokwazi mhlawumbi ukuzibalela amanani akwanje in future. Mandithembe ke uba uzawuba nosuku olumnandi. Enkosi.